Asibonge kakhulu Lulu sikuvusele phinze sivusele naye umlingani yena sifiso Nxumalo siyabonga kakhulu Lulu si la esifundzeni saka Manzini lokusifunda lesi lapho kubhalise khona bantfu laba ngetulu kwa 180,000 ku lesive samaSwati nje lesibhalisile lesibe ngu 500,000 ngetulu kwa 500,000 so Lulu sinetinkhundla letimfica letifaka ekhathi mthongwaneni Mahlangatsha, Ndondozi, Phondo, Nkomiyahlaba, Khanyeni nasemafutheni. Lesikubonile ke Lulu sicale khona inkundleni yasemafutheni. Inkundla ke yasemafutheni ngiyo inkundla yesine lapha eSwatini, lapha esifundzeni saka Manzini, lenebantfu labanyenti kakhulu njengoba lesikhulumisene naye lokungiye presiding officer wa khona emafutheni lokungubongile wakambingo uzivetele lokho ukuthi vele tinombolo tesive tisetulu kakhulu. Ngicela ningivumeleke balingani bami kwekuthi ngicale emuva kwekuthi ekuseni ngetitfubate naseyigabence insimbi yesihlanu ekuseni nga 5:30 emgwacweni nasisuka nje kamanzini silibhekise khona emafutheni sibonile kwekuthi i-movement beyisetulu kakhulu sivese amaSwati bese sivele sivukile njengoba namuhla lusuku lebeligadwe ngemehlo labovu and siyabonga kwekuthi finally ilanga lelanga lebesili anticipate kangaka vele selifikile lapho khona eMaswati atawukhona ukukhetha bantfu labatabamelela esigabeni salo lilunga lephalamende imvuna yenkundla kanye nabo bucopho singakufika ke Lulu kwakuthi vele sibonile cisho kuwo onke ama polling stations lesiwavakashele njengoba sikhonile kuya emvula mehlo sakhona kuya ekuthokozeni saphinze futhi sakhona kuyisakuphinze lababuke lukhetfo engculweni njengoba singibikile ukuthi sisifundzeni saka Manzini sisibonile ke sive samaSwati vele siphumile and lokube amazing Lulu ukuthi sibonile sive samaSwati ngabo 7 vele livoti lekucala bese vele lingena abantu bese bavele bakhona emalayini singathi mathi cause